Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Niteka n'umunezero kongera guhura namwe nshuti bagenzi mukunda makuru cha hano kuri radio haguruka ndabahaye mwiriwe abandi mwaramutse biravana naho umwe wese aherereye ndabahaye nikaze ukurikira makuru yacu yuno munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2025 nyakanga umwaka wa 2021 amakuru yacu aza kuba ashimikiye kuri zingingo nkuru nkuru zikurikira abasirikare batatu ba leta ya SNDD-FDD nibumuharire tabara wemeza ko baraye bitavye imana na inkoho zitatu zirafatwa mu ntambara zikomeye zahuje abagwanyi b'uwo muhari n'abasirikare ba leta ya SNDD-FDD aho hakaba harejo igenekerezo rya 2024 nyakanga muri komine Mugamba intara ya Bururi ahitwa Mucogo mu bumanuko bw'u Burundi ibindi bivugwa kuri izo ntambara ni murano makuru nyene urunani ruhurikiyemo amashirahamwe adaharanira ibyicaro ya politike forske gwamirira kure ibyashikirizwe n'umushikiriza manza mukuru kizigenza wa Republika Sylvestre Nyandwi yo kwagiriza indongozi z'umugambwe MSD amwe n'urongo ikigomezo Shalom bo bari kwisonga y'ibitero bimaze igihe bibera mu Burundi. Ernest umunyamabanga nshingwa bikogwa wago avuga ko atari sinduhije na Maragarita barankitse bazobazwa ubwicanyi bw'ishano bumaze igihe kandi bubandanya bukogwa mu Burundi ubwo ngo leta ikora ibyo bitero mu ntumbero yo gutera ubwoba abanyagihugu kugira ngo ntibagwanire agateka kabo. Muri aya makuru muraza kubyumva nayo bamwe mu gwaruka rw'imbonera kure zibabajwe n'amagogo abagowe bamenyesha ko umushikiriza manza mukuru wa Republika ngo atogira abandi yagiriza ibitero by'amagrenade yirirwa arategwa ngo ahubwo ngo nabibaze umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD-FDD ndi kuri iyo Reveriano bakemeza ko ibiri ko biraba byatangujwe n'uwo aramutse umugambwe uri ku butegetsi igihe baheruka guhimbaza umunsi wahariwe imbonera kure mu ntara ya Muyinga. Bati rero kwipanga neza yazitumye zigahagarara rugabo kuko na kare ari isaseriva ku cuma ngo ni ibyo bariko barashira mu ngiro. Mu kanya gato muraza kubyumva murano makuru ari uruhigi ruriko ruraba mu Burundi rw'abantu bahungutse bava mu gihugu kibanye cy'u Rwanda hamwe n'abafitaniye isano n'abahungutse ngiye muri ico gihugu ivyo tumaze gutohoza neza akaba ari biriko birabera muri komine Busoni intara ya Kirundo aho abantu bashika kundwi bakaba bafashwe kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 2022 nyakanga uyu mwaka bose gushika mu munsi bakaba bafungiwe muri parke y'intara ya Kirundo. Ibyo babazwa ngo nibigwanisho bihungukanwa n'abahungutse ngo bitegekanywa kuzokoreshwa n'abagwanya ubutegetsi bwa SNDD DFDD nabyo nyene muraza kuvyumva muri ano makuru. Ido ni ido ryaya hamwe na yandi mukaba muca muri kurikirana inyuma ya karuhuko kuri mikro muri kumwe na Janete Kamikazi nayo mu buhinga bw'ivyuma akaba ari Obe Felix Irankunda kaze.
Radio Haguruka, Haguruka Barundi tugwanira igihugu cyacu.
Kona Barundi bantora bakashirira yango ndabarongore ngasanga ha komine nini buzemwe n'imiburi iburi abantu 50 ariko bari barizare iki kutunga ngira umukuru w'igihugu cyo bice wogira iki uru na cyane cyane uzirikana neza icujejwe uzirikana neza icujejwe ugazusanga bose bariko bararira umuto akarira umukuru akarira bose bakarira muri icyo gihugu guhera ku mukuru w'igihugu arira umwene gihugu akarira umunyamahanga arakeneye Burundi akarira icyo gihugu ni cyahere kandi ndakwiye gutunga icyo gihugu cyitwa ngo iki tashaka kwega umuriro imana yaraduhaye amahoro turagenda nkuko umuriro duce dusatu ukwega ubunyeni ubunyeni ubu tukwega ukwega
ubutungane ntibunaniranye kubera ko abacamanza badafite ubumenyi cyangwa badafite umutima ariko hari ibintu bibiri mwagarutse ko kandi ari byo hari iturire n'ibyo kandi hariho n'ukuboko kunyegeje ku bacamanza uko tumeko kuriho ushaka kutumusha manza atitegenzya mu kutegingo ibereye yisunga amategeko urubanza rwiwe arabona ko utashoboka cyangwa afite ukuri akifatisha umukuru w'umugambi mu ntara akishimikiza en général quelqu'un qui doit arrumer de la police
Iki yabaye cyane nuko benshi babivuze bakabizira.
Kujya yabivuze
benshi barabivuze barabizira bamwe barapfuye abandi baburenga aho mu mabohero arizo bazira abandi nabo barahunze igihugu twebwe twese twahunze kubera twadomye ku rutoki bijya nyene yarayavuze ariko urabona wewe ntanico yabaye
Ndasubiye kubaramutsa duhere ano makuru yacu ku makuru ajanye n'umutekano intambara zikomeye hagati y'abasirikare ba CNDD-FDD n'ingabo za RED Tabara zarasekeye ku mugoroba w'ejo igenekerezo rya 24 Nyakanga muri komine Mugamba intara ya Bururi ahitwa Mucogo mu bumanuko bw'u Burundi nkuko biri mu itangazo ingabo z'umuhari RED Tabara zashize ahabona abasirikare b'igihugu bateye ibirindiro vy'a abasirikare b'uwo muhari birahitwa juru abo nabo barivuna hapfa abasirikare ba leta batatu inkoho z'abo basirikare ba leta zibiri zo mu bwoko bwa Kalashnikov hamwe n'imwe yo mu bwoko bwa mitrailleuse ngo zirafatwa ingabo za RED Tabara zivuga muri iryo tangazo ko zifise ishaka yo kubandanya urugamba gushika zomoye igisirikare cya CNDD-FDD hamwe n'imbonera kure ingabo za RED Tabara zirangiza itangazo ryazo zisaba abanyagihugu kudaca mu mabarabara makuru makuru y'igihugu ayariyo yose inyuma y'isaha 12 z'umugoroba kugira ngo ntibazohave bagwa mu ntambara zibahuza n'abasirikare ba CNDD-FDD Inyuma yaho batereye ibyatsi ibyo bagirizwa n'umushikiriza manza mukuru wa Repubulika ko bari kwisonga ryo guhungabanya amahoro n'umutekano mu Burundi n'urunani Forske rwamirira kure ibyashikirijwe n'ubutungane bw'u Burundi ko ari rementanya ku bwa Ernest Nkuruziza umunyamabanga nshingwabikorwa wago ngo si Alexis Nduhije na Margarita Barankitse bazobazwa ubwicanyi bw'ishano bumaze igihe kandi bubandanya bukorwa mu Burundi nayo ngo kuba ubwo butegetsi buriko burakora ivyo bitero ngo ni muntu mbere yo gutera ubwoba abanyagihugu kugira ngo ntibagwanira agateka kabo inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Arakaza Jean Baptiste
inyuma yaho Alexis Ndoyije Margarita Barankitse na François Nyamoya biyamirije ivyo baheruka kwagirizwa n'umushikiriza manza mukuru wa Repubulika ko bari kwisonga ryo guhungabanya amahoro n'umutekano mu Burundi urunani rw'amashirahamwe Forske nago nyene rwamirira kure ibyashikirijwe n'ubutungane bw'u Burundi ko ari irementanya kubwa Ernest Nkuruziza umunyamabanga nshingwabikorwa w'ubwo runani ngo si Alexis Nduhije na Margarita Barankitse bazobazwa ubwicanyi bw'ishano bumaze igihe kandi bubandanya bukorwa mu Burundi kurikira Ernest Nkuruziza umunyamabanga nshingwabikorwa w'urunani Foske
si Alexis Nduhije si Margarita Barankitse bazobazwa ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi buriko burakorwa mu Burundi ubwicanyi n'iterabwoba bikorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu Burundi si vyejo hahise canke hijya yejo n'ingendo ubwo butegetsi bwashize imbere kugira bwigarurire igihugu bubanje gufukama mu nda benecho
kubwo haranira agateka kazina muntu avuga ko ibisasu n'ibitero byirigwa birakogwa mu Burundi bikogwa n'ubutegetsi bw'u Burundi mu ntumbero yo gutera ubwoba abarundi kugira ngo ntibashobore kwigwanira ngo bahabuze agateka kabo ngo sibishasha ngo kuko bama babikora bagaca barondera abo bavyegeka ko n'ubunyene dukurikire Ernest Nkuruziza
ibisasu ntezwa ntoki biriko byihinkumbi mu gihugu naho bitaniye n'ubukozi bw'ikibi buranga iyo ntwaro kuva buroyeho n'uburyo bukoresha kugira ngo butere ubwoba abarundi ntibashobore kwigwanira no guhabuza agateka kabo si bishasha rero kuva kera iyo ntwaro ituma abacangero bayo gukora ibitero icayitirira abatavuga rumwe nayo kugira isigure amabi ibakorera kubwiyo ntwaro CNDD-FDD umuntu wese atayemera numwansi numugizi wa nabi akwiye urupfu
Murunani Foske bagahamagarira leta y'u Burundi guhagurukira vuba bwangu amabi atagira izina ugwaruka kw'imbonera kure rukorera abarundi ngo ireke kubandanya yisamaza nkaho bokwibaza ko basumbya ubwenge abandi barundi ngo bitabaye gucyo ngo igihugu kiragwa mwisanganya atagisivya navyo nyene byavuzwe na Ernest Nkurunziza tumukurikire
leta ya CNDD-FDD itegerezwa guhagarika vuba na bwangu amabi akogwa n'imbonera kure yahaye ibigwanisho roho nyanganda harimo n'ivyo bisasu ntezwa ntoki biriko vyiha inkumbi mu gihugu aho kubandanye barondera abo bataka ibirake bahenda makungu bakoresha ugwenge nk'ukumenga boba barusha ugwenge abantu bose baracumugani mu kirundi bati intimenya niyo ntinegura abategetsi b'u Burundi barakwiye kwikubita gashi bagakubitiza gatima mpembero bakiyumvira uruhara rwabo mu magogwa y'abarundi bariko baracamwe muri iki gihe hanyuma bagahindura inyifato kuneza yakazoza y'abana bariko baravyara no kuneza igihugu cyose naye handi igihugu kiragwa mwisanganya kandi nta numwe azohungukira
Tugushimire Jean Baptiste kuri iyo nkuru waduteguriye umushikiriza manza mukuru wa Republika ngo ntihagira abandi yagiriza ibitero by'amagrenade yirirwa arategwa ngo ahubwo natangurire amatohoza ku munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriano ndi kuri iyo ngo kuko igihe baheruka guhimbaza umunsi wahariwe imbonera kure mu ntara ya Muyinga yazihamagariye kwipanga neza ngo zigahagarara rugabo kuko ngo na kare warisa seriva kucuma ngo ni mu gihe izo mbonera kure zikizura imitumba yose igize igihugu zifise inkoho n'amagrenade ariko ngo ntizironke agahembo ngo zibwirizwa gukora rugabo zikamenya kwihemba twabibwiwe na bamwe mu mbonera kure zibabajwe n'amagogo abagowe inkuru twateguriwe na mugenzi wacu King Blaise Iranzi
bamwe mu gwaruka bw'imbonera kure badashigikiye amabi atagira izina birirwa barakoreshwa bamenyesha ko umushikiriza manza wa Republika atarakwiye kwagiriza abanyepolitike bahunze canke abari mu mashirahamwe yigenga kuba aribo bakora ibitero mu Burundi ngo ahubwo natangurire amatohoza ku munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ndi kuri yo Reveriano ngo kuko igihe baheruka guhimbaza umunsi mukuru wahariwe imbonera kure mu ntara ya Muyinga yazihamagariye kwipanga neza ngo zigahagarara rugabo ngo kuko nakare ari sosiriva ku cyuma dukurikire umwe mu gwaruka bw'imbonera kure yabitwiganiye amajwi yiwe akaba yahinduwe ku mvo z'umutekano wiwe
umushikiriza manza Sylvester Nyanzwe yasohoje itangazo aheruka gusohora aho yagirije abati amagrenade mu gisagara ca Bujumbura yuko ari abahunze igihugu cyane cyane avuga kandarongoye umugambo MSD umunyamabanga wiwe hamwe n'abandi mu by'ukuri iryo tangazo rigize n'ibigira nkana mu kwiyibagiza bimwe bimwe mu nyigisho ugaruka bw'imbonera kure ruhabwa nagomba ndamwibutse gatoya ubushize mu ntara ya Muyinga aho umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD rwego rw'igihugu aho yabwira imbonera kure ati nimutambuke nka gisoda kandi nkako ifeze y'intambike iyi ntamitendera nka namwe umukuru w'igihugu ari general namwe mutereza kuba aba general ibyo aho yabivuga mu bisanzwe yabwira abumva ntabwo yabwira abana kandi yabwira abazirikana nagomba nongere ndamwibutse ku nyigisho zimwe zimwe zose umuhari w'imbonera kure ukunda guhabwa cyane 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 kuba bati bamwe rugabo bamwe bakezura kandi bakurikirana umuntu ku wundi ikindi nagomba nongere ndamwibutse iyi mixe dusekiri ahanini ku mitumba yose mu gihugu cy'u Burundi igizwe n'imbonera kure gusa kandi ahatari hake nabo nyene niyibuke ahatari hake barazi imbonera kure ubu zirafise ibigwanyi Dara iki marinazi
Uwo asanzwe ari umwe mu gwaruka bw'imbonera kure amenyesha ko kuba bakoreshwa ntibahembwe ari kimwe mu bituma ubwo gwaruka rukora ibitero canke rurondera kwihemba rubanje gukorera amahano abarundi agatanga uburorero bw'abamaze kwicwa biturutse kuri iyo mvo tumukurikire
nani kugeza uyu munsi rino saha abo bose nta n'umwe ashobora guhabwa umushahara ngo ahembwe kandi bamwe muri abo basanzwe bafite n'imiryango Nimuri ntumbero rero bonye nubgawo atafata ingengo yo kwihemba nuko kwihemba rero anaho bihemba nabe ugasanga bamwe n'inzira karengane barayiguyemo akarero ka hafu weza bizimana Ibrahim imbere yo kwikomeye cyane iyo muri zana maranza yakoranye n'iperereza gose nta mabi namwe ategeza vugwamo ariko harageza aho byanga kubera ko atakwihemba atagura kwihemba agenda mu gihugu cya Congo acakatirwayo muri icyo gihe nyine abagukoresha icyo gihe kandi bakatanuye n'umushahara niyo baje batanga n'itegeko ry'uko adashobora kongera kugaruka mu gihugu acayicirwa Congo be n'uwo bariko
akavunira kagohe umushikiriza manza wa Repubulika hamwe n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD gusuzuma ko inyigisho bari barabahaye ubwa mbere boba barabahaye izindi zo gufuta izo basanganwa ngo hamwe no kuraba kubikoresho babahaye boba barabibaze ngo ariko wewe ibyazi nuko zaba izo nyigisho cyangwa ibyo bikoresho n'ubu aribo bakibifise ngo ntaguheka rero amabi yirirwa rakogwa mu Burundi nibo bayakora n'ubu nyene tumukurikire
igikomeye rero no kuraba tindenga z'anyigisho twabahereza ubwo turatwara abahaye izindi zifutanganya izo twabahaye kugira ngo bige korana n'abantu kugira ngo bahindure umutima mu gihe rero bataba barazihinduye kugira ngo bagarahe izindi nyigisho kandi mu gihe bataba barabatse ibyo babahaye ntibamenye neza ko amabi yose ari karakogwa aribo bariko bayakora barabizi hariho hose imbere y'uko yaba umusirikare canke umutwarisi kugira amenye ikintu canke abakimenyeshwa nuko imana kweza zibanza kuja imbere ugende mu ntara ya Teritoro uyu munsi kubera ko buri nyine babahemba baze baja kurasa izo banyine akaribo bihemba umuntu wese ageze arenganye ataca abahaye uyu baca baterera mu rusizi ariko ubahaye amafaranga canke bakabona ibyo bamusahura uyu wewe waba arokoze ikindi nacyo ubu nta bundi canke impene ataribo nta bundi muntu ashaka kuzijambura ngo zigiye mu gihugu cya Congo kugira ngo aze kugira kudandarikwayo umuntu nawe ugomba guhagira zimeye canke impene zagiye muri ntara ntara ya Teritoro ariko ubwiye gukurikirana usanga neza na neza aribo kuko nta bandi bantu usanga baba bari ku rusizi aba bari mu kwihemba none rero mu gihe abakoresha akabura icyo bashobora kubahemba ni razi n'umuntu ateza kurandira umushahara abifuje mu nzira zose zishoboka agacabamo rero ababigwamo akazira ubusa kubera iyomba kubera kubura ibyo babahemba kubera kutabaka neza babahaye
tugushimire nawe King Blaise iranzi kuri iyo nkuru bamwe mu gwaruka gw'imbonera kure bahanura urundi gwaruka rugenzi rwago ko mu mugambwe CNDD-FDD ko gomenya ko rudakunda umugambwe kunganya uwo yise Jean Petit ngo yigeze kurongora umuhari w'imbonera kure ngo yagandaguwe ngo n'abandi bari bakwiye kuhakanurira mu byo batumwa n'indongozi z'uwo mugambwe dukurikire umwe muri urwo gwaruka gw'imbonera kure yabitwiganiye amajwi yiwe akaba yahinduwe kumvo z'umutekano wiwe
nagomba rense nungirwa kanongere mpanure ubwo gwaruka kuko ejo nabo nyene nateza kwirondera akazoza kabo gaciye mu nzira nziza nagomba ndabibutse ntibakunda igihugu gusumba Nduwimana Jean Petit niwe yatwara imaribo nakora kuva mu 2005 gushika n'ahasubirirwa na Nirigira Ezekiel ubwo Jean Petit kugeza ubu yarapfuye kandi ubwo gupfa ntiyishwe n'indwara yarishwe kandi yishwe nabo bagendanye yishwe n'abamukoresha yishwe mbere nabo yaharatora nagomba nungirinda ndabibutse uwatwaye mpanakwe mu ntara ya Bujumbura yitwa Vianney yaratanze avuka muri Kanyosha uyo Bujumbura rirahari ntabwo atakozwe ngo ayikosore cyane muri icyo gihe havugwa umuhari FNL ariko nawe mu kumushimira bamuhenze ngo bamuhaye akazi inyuma yako kazi baciye bamugetura carahwera nta n'ukwezi yahakoze aho rero ibyo ni bimwe bimwe byongera bigaruka mba by'izi muntu baba bamuhaye inkokora aho rero ngo mbyo gukora ikwerekana iki mbyo kwerekana yuko nubwo biruko umuntu wese yategeza guca ubwenge akabona ibyo ariko arakora kuko ejo uri korana umugambwe uraguhaze ukongera ukagusondesha kuko uraguha hanuka kwaka ni muri iyo ntumbero y'umuntu wese yategeza guca ubwenge akaba ibyo ari gukora akamenya ko ibyo ariko arakora akorera Abarundi ko nabo nyene ejo bishobora kubahindukirira ko nayo kuvuga yuko abatera amagerenade ari abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi abana nibasuzume neza barabe muri za nyigisho bagenda batanga bahe kugaruka gukomera kure aha nini nirwo bari kwakora ko niba bikora no kugeza ubwo kwa kane kimwe na kimwe bashobora kubahenda akarore abantu bose mu gihugu cyose amakomine yari bari barupfise ama akazi k'ubutegetsi bamwe barabayede baba batagizateri bose barakuwe ku itegeko kugira ngo umushikiranganje hagati mu gihugu n'umutekano n'iterambere uyu munsi abantu bafite inzigo uwarafite ishaka rero ryo gukora amategeko igihe nuko yabona ko ahagarara ku gakamba agaheza akaronka itashobora gushira abana akanywa itashira mu mufuka muri uyu munsi iyo ngingo yasohotse kabura ngo nibatahe muri icyo gihe nibibuke ko ari ibyo bari babahaye bateza kwirariza mu gihe baba bari mu myigaro idakiritwa umurango baza ku kagozi ntijo bakaza gukezura bamaze kubaka ako kazi ntibabateza bikoresha uyu munsi bateza kurondera Nito gitu maramu hamu susanga nindira karenga nizimwe zivigiramu kuweri shabu. Nito waleko nizio wanda kakukwe kane za kashisho za kongiraka kira mwa karawamu ijo tangazi. Jiva ze meza, haraze meza ijani na kumitumba. Nihamu tumba nume utari kumumu. Jari mwe kisadu sakirita.
Muruganda kwa radio haguruka rero, tukabatuwa shimye, gusubira kubumvisha. Agache gatoya kijambo umunyamabanga mukuru umugambwe Sendede FTD. Yashikirije imbonera kure mu ntara ya Muyinga, mu birori byo guhimbaza umunsi wa hari w'imbonera kure. Akaba yariko arazibwira gupanga karere neza no guhagarara neza. Ivyo rero bikaba ari navyo biriko biratuma bamwe nabandi bibaza ko kumbure ivyo yoba yarabahamagarira ari bitero bihitana ubuzima bw'abanyagihugu byirigwa biraba. Kurikira Reverie Ndikuriyo.
Turashimiye imbonera kure za defile. Tubasaba kuzobandanya mwameliyora neza mu bipange neza. Mu defile gisoda kuko imvizi inama tendera nkase. Prezida wacu ni General Major. Ni mupange mu defile neza nk'ingabo, nk'ingabo dia nyene nk'ingabo. Yagira umuntu azosaba kubyitwaza imbonera kure zigira karashishi. Umukuru w'igihugu ni General namwe imvizi inama tendera nkase. Panga karere. Kandi nukubwira na mwese n'abene gihugu turasabye bige gutambuka neza. Nta gutamba kugenda watemi byaza. Utugendwa twitara panga neza karere.
Hari umumenyesha makuru akorera radio yigenga abonesha FM yahagaritswe inyuma yo gukubagurwa n'abapolisi n'abasirikare hamwe n'imbonera kure azira ko yagiye gutohoza makuru ajanye n'igisasu ntezwa ntoki chatewe ku rugo rwa Colonel Aaron Ndayishimiye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 2023 Nyakanga umwaka. Abakurikiranira hafi ivya politike y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bakavuga ko ubwigenge bw'abamenyesha makuru mu Burundi bukiri ku kigero cyo hasi cyane. Ivyo navyo ngo bikaba bitandukanye na demokrasi ya leta ya Evariste Ndayishimiye yirigwira ririmba kwihari mu Burundi. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Mahoro Pasha.
Uwo mumenyesha makuru yaraya kubaguwe akongera gahagarikwa azwi ku mazina ya Emer Richard Niyonkuru asanzwe akorera iradio yigenga abonesha FM. Akaba yari yavyutse nkuko bisanzwe aja ku kazi kiwe ka misi yose, akazi katamworoheye na gato kuri uyu wa gatanu igenekezo rya 2024 Nyakanga, aho yararamutse aja gutohoza makuru ku gitero cy'igisasu ntezwa ntoki cyari cyaraye gitewe ku rugo rwa Lieutenant Colonel Aaron Ndayishimiye intwazangabo irongoye ikambi y'amajana 12 ikorera mu ishyamba kimeza rya Rukoko. Isanzwe yaravuzwe kenshi mu mabi akoregwa abatavuga rumwe canke bikekwa kuba ari abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Akaba kandi azwi cyane mu inyuruzwa ry'umunywanyi w'umugambwe CNL muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura, aho uwatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD atarigera aboneka kuva anyurujwe na Colonel Aaron Ndayishimiye hagati mu kwezi kw'indwi yahagaritswe n'iyo ntwazangabo anatwa gwa mu modokari yiwe yakazi. Nkuko amakuru Uganda rwa radio haguruka rwakuye aho muri quartier Kamenge mu gisagara cha Bujumbura ahasanzwe hari urugo rwa Lieutenant Colonel Aaron Ndayishimiye avuga ngo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu Emer Richard Niyonkuru umenyesha makuru wa radio Bonesha FM agishika aho hari haraye habereye icyo gitero ngo yisanze akikijwe n'umugwi munini ugizwe n'abapolisi, abasirikare hamwe n'imbonera kure, niko kumushyira hagati bakamukubagura bamuherere kana kuburyo abaraho hafi bibajije ko yoba ari wafashwe akekwa ko kuba ari mu bakoze ico gitero. Inyuma yaho bamurije imodoka aja gupfungwa, ariko inyuma y'umutaga baza kumurekura asubira mu biwe. Abakurikiranira hafi ivya politike ya leta ya CNDD-FDD bavuga ko kuva haba igerageza ryo gutembagaza ubutegetsi muri Rusama 2015 ryakurikiwe n'iturirwa ry'amaradio yigenga, bigoye cyane kubamenyesha makuru wo mu Burundi kuja ku rubuga ngo bakore mu bwigenge bwa haba mu gisagara cyo kimwe no mu gihugu hagati. Rimwe na rimwe abamenyesha makuru barafatwa n'igisirikare hamwe n'igipolisi canke bagahagarikwa no gwaruka bw'umugambo uri ku butegetsi imbonera kure, bagategekwa gufuta amakuru babegeranije aho ni kubagugwa ridasizwe inyuma. Ivyo bikaba byatumye ibimenyesha makuru bimwe bimwe biheba gukora inkuru zijanye n'umutekano canke zivugwamwo abategetsi kugira ngo barabe ko bo baramaze kabiri. Ivyo navyo ngo bika bikaba ari byerekana ko mu Burundi atantwaro rusangi hari kuko ngo abarundi babandanya kunigirwa mu menshi mu kutemererwa gushikiriza ivyo babona bitagenda neza mu gihugu ku mugambwe CNDD-FDD nimbuzi kutwarira bose warukwiye kureka bamenyesha makuru bakidegenzya mu kazi kabo kuko biri mu byerekana demokarasi nyakuri
urakoze nawe mahoro pasya kuri iyo nkuru mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate hanyuma tugaruke tubandanye n'ayandi twabateguriye
bato batari gito tururwaruka rw'u Burundi turi bato bazira kuba igito kwiyibagiza umubabaro w'igihugu intono y'abavyeyi bahekurwa buri munsi ibiziga bikazimanganywa ngo abana b'u Burundi nibahambwe mu iteka n'urukundo rw'umuryango wabo turi abana b'u Burundi bagende ryafunditswe n'intwari ibanga ryabangiwe ingata risaba ishaka n'ubuhizi ku Murundi wese kwikomeza no gukomeza abandi mu rugamba rwo kubohora icatubyaye guhoza abavyeyi no guhumuriza Abarundi turi abana b'u Burundi inkingi zitanyiganyizwa n'umuyaga zigaca kure babambone nabanjana nibije bamahoro yanje azira amahoro ya bose bibagira vuba amarushwa y'abarundi igitutsi cyo kubura ico wiha n'icu umugenzi kubera ejo heza hakiboshwe nabansumirinda
muri komine Busoni intara ya Kirundo hariko hakogwa uruhigi rw'abantu bahungutse bava mu gihugu kibanye cy'u Rwanda hamwe n'abafitaniye isano n'abahungiye muri ico gihugu abantu bashika kundwi akaba aribo bafashwe kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 2022 nyakanga uwo mwaka w'2021 bose gushika uyu munsi bakaba bafungiwe kuri parike y'intara ya Kirundo barondegwa ko ibigwanisho ngo byo babihungukanwa n'abahungutse ngo bikazokoreshwa n'abagwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD imiryango yabo bafunzwe ivuga ko ababo bariko bararementanirizwa igasaba irekugwa ryabo nayo abegereye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi bamenyesha ko bihaye kumurika umwansi ngo ntabace mu ryahumye ngo yamara babona ko batazobishobora inkuru iramvuye kwibaze dondo Dieu mbaza umutima
Kuru uyu wa 2022 nyakanga 2021 abapolisi bo muri komine Busoni hamwe n'abakozi biperereza bazindutse mu ikambi y'abateshejwe izabo yo mu Rutabo zone Murore barasaka urugo rw'uwitwa Ngabonziza Inos bikavugwa ko muri iyo sakwa hatowe inkoho imwe ariko bamwe mu baba muri iyo site bakavuga ko iyo nkoho yoba yahazanywe nabo bariko barasaka Ngabonziza Inosa yaciye ahagarikwa baciye bagenda kurondera uwundi asanzwe ari mu bwoko bw'abatwa yitwa Hasabintwari Ali Gervais hamwe n'umwarimu w'ishengero rya Pentecote rya Rusarasi yitwa Butera Théogène nabo nyene bakaba baciye bahagarikwa baja gupfungirwa kuri parike y'intara ya Kirundo utashoboye guhagarikwa muri ico gitondo n'uwitwa Ndikuriyo Masudi Juma ariko amaze kumva ko ariko ararondegwa ku mugoroba yaciye yishikana ku gipolisi gikorera muri komine ya Busoni nawe nyene akaba yaciye ahambye abandi mu gashi inyuma y'ifatwa ry'abo batatu ba mbere abapolisi hamwe n'abakozi biperereza baciye baja mu Rusarasi ku mutumba Burara zone Gatare ku nzu y'uwitwa Macumi Abubakar asanzwe yarahunze igihugu barayisaka bavuga ko bariko bayironderamwo ibigwanisho ngo bivugwa ko bihungukanwa n'abahungutse bava mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ngo bizokoreshwa n'abagwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD muri iryo saka nta kigwanisho na kimwe bahatoye ariko nicabujije ko umwarimu yarapanze iyo nzu hamwe na mwene wabo na nyene iyo nzu Nyabenda Pascal bagenda batwawe bapfungirwa nabo nyene mu gasho ka parke ya Kirundo. Ubugirindwi yahagaritswe ni Rubera Intwari Amoni wo mu marembo Zone Gisenyi akaba yari igeze guhunga ariko mu nyuma afata ingingo yo guhunguka. Abajyango babo bantu bahagaritswe bavuga ko ababo bariko bazira iremenanya bagasaba irekugwa ryabo. Yamara abegereye umugambwe Sanitate FTT bavuga ko bagerageza kumurika ngo umwasi ntabace mu ryahumye ariko ngo bariko babona ko bitazoshoboka ko bahagarika ibyo kugwanya intwaro yabo. Bagahanura abategetsi bise bahejuru kwemera kugiriranira ibiganiro hakiri kare n'ababagwanya ngo nayo ahandi ho hari igihe bazokwisanga inyuma y'ibibanza bibaza ko bamaze gusimbataramwo bahetse bicuze. Twarondeye mutanari wa komine Busoni Dismas Savyimana buramatari w'intara ya Kirundo Albert Hatungimana na Charare niyo kindi umukuru wa parke y'intara ya Kirundo kugira bagire icyo bavuze kuri ubwo ruhigi ruriko ruraba ariko twabakenye.
Reka nawe tugushimire Dondo Diemba z'umutima kuri iyo nkuru waduteguriye. Abandi bageramiwe n'abaheruka kurekugwa kubw'ikigongo cy'umukuru w'igihugu Patrick Bitangimana ho ku mutumba Muyange komine Gihanga intara ya Bubanza ariko araturatura kuva kuri uyu wa kane igenekerezo rya 2023 Nyakanga umwaka wa 2021 akaba ahigwa buhongo n'umukuru w'imbonerakure zo ku mutumba Muyange afadikanije n'umwe muri batanu barongoye umutumba azira hanini ngo kuba yaranse kwinjira mu gwaruka gw'imbonera kure. Abanyagihugu bo ngahe Gihanga basaba indongozi za CNDD-FDD muri komine guhagarika guhohotera Patrick Bitangimana. Amakungu nayo agasabwa kumva amarira y'abarundi ngo kuko indongozi z'umugambwe CNDD-FDD ngo zifuza komora canke kwica abantu bose badashigikiye intwaro yabo ngo kandi bidakunda. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Muco Sonia.
Bonaventure harongoye imbonera kure ku mutumba Muyange wa komine Gihanga intara ya Bubanza hamwe na Dunia ari muri batanu barongoye umutumba Muyange baradomwa ko urutoke n'abanyagihugu bo kuri uwo mutumba ko afise umugambi wo kugandagura Patrick Bitangimana aheruka kurekugwa kubera ikigongo cy'umukuru w'igihugu. Kuva Patrick Bitangimana arekuwe abo bagabo babiri hamwe n'abandi bo mu ndongozi z'umugambi CNDD-FDD bagumye bamus sawa kuba umunywanyi w'umugambi CNDD-FDD ahezabe imbonera kure nkuko amakuru dukura aho Igihanga abivuga. Patrick Bitangimana ntiyabyemeye kumvo yuko yumva adashaka kuba imbonera kure. Kuri uyu wa kane rero mu gihe Patrick Bitangimana yariko yivuna kanyota Bonaventure na Dunia bamusanze aho yarari batangura kumubwira ko atokwibaza ko akiri mu mwaka wa 2015 ngo yarabacitse muri 2015 ubuho muri 2021 atazobacika. Hahavuye haduka intambara Patrick Bitangimana arakubitwa gushika naho avunagugwa intoke. Inyuma yaho yaciye arungika igumutahe ngo yitabe mu gipolisi ariko umugambi hari dukura mu begereye imbonera kure zo ngahe Gihanga nuko Patrick aramutse yitabye azoca anyuruzwa. Abanyagihugu bo ngaho Igihanga basaba amakungu kugumiza kwigisho ku Burundi kuko mu gihugu ibintu bimeze nabi abanyagihugu batagira uwo baririra kuko n'umukuru w'igihugu arira mu bandi. Umugambwe CNDD-FDD naho wifuza ko abantu bose bawujamwo ngo ntibikunda abarundi bose ngo nibaje hamwe bikure mu buja bari mwo bw'umugambwe CNDD-FDD.
Salam, 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 salam
Onumwe mu banyagihugu bayaze n'uruganda rwa radio Haguruka bo muri komine Gihanga intara ya Bubanza.
Urakoze nawe Muco Sonia kuri iyo nkuru waduteguriye. Abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoki muri komine ya Bukinanyana baratewe ubwoba n'ibiziga bigera kuri bitanu byaraye bitowe kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 2024 Nyakanga uwo mwaka. Abo bantu bambaye umwambaro wa gisirikare w'igihugu kibanyi cha Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bose akaba ari abagabo kandi ntibamenyekanye. Abo banyagihugu bo muri komine ya Bukinanyana basaba leta ya CNDD-FDD kureka kwiteza utunyoni mu kuvuga ko umutekano ari umusesekara kandi hadasiba gutogwa ibiziga uko bukeye n'uko bwije. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Alice Mukeshimana.
Nkuko amakuru ava ngaho muri komine ya Bukinanyana mu ntara ya Cibitoki, uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi avuga ko ibyo biziga ko byabonetse kuri wa gatanu tariki 24 ukwezi kwa Nyakanga mwaka 2021. Ibyo biziga byari by'abagabo gusa ari bitanu kandi bambaye impuzu za gisirikare z'igihugu kibanyi cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kandi ngo ntibabashije kumenyekana. Abanyagihugu bo muri komine ya Bukinanyana bibaza ko boba ari abantu mu migu yabitwaje ibigwanisho bavuga ikinyarwanda bafite ibirindiro muri ako karere ngo boba bishwe n'abasirikare b'u Burundi mu ndwano zadutse mu ishyamba rya Kibira kuva ku munsi wa gatatu w'iyindwi. Bamwe mu bararira ishyamba bavuga ko babonye ubwa mbere ibyo biziga bari mu bikorwa byabo byo gukizura bya buri munsi mu ishyamba kimeza rya Kibira mu ntwaro, bakaba bemeza ayo makuru. Mbere musitaneri wa komine ya Bukinanyana akaba yemeza ko ibyo biziga atowe, avuga ko amatohoza ariko arakogwa. Mustaneri akaba abandanya avuga ko inyuma yo gutanga ayo makuru kwa basirikare bategetse kutavuga ikintu na kimwe kwitogwa y'ibyo biziga. Bamwe mu banyagihugu bakibaza ko boba ari abaguye muri izo ndwano zo kuri uyu wa gatatu no kuwa kane, ngo kuko bumvise inkoho nyinshi kandi umwanya munini ku murango, ngo baheruka no kubona abantu benshi bitwaje ibigwanisho bambaye umwambaro wa gisirikare cya Kongo ariko ngo bavuga ikinyarwanda. Amakuru ahagije Radio Haguruka yashoboye kumenya inyuma y'iryo togwa y'ibyo biziga kwabwiwe na bamwe mu basirikare tutashimye kuvuga amazina yabo ku mvu z'umutekano wabo, ngo bari abantu bafashwe mu gihe cy'intambara bategekwa ko bobica. Mbere ngo bakaba bariko bararondera abakomeretse boba bakinyegeje muri iryo shamba kimeza cya Kibira, maze ngo haza itegeko ryo kubata mu kinogo kimwe ata amafoto arinzwe gufatwa. Abanyagihugu bo ngaho Bukinanyana bakaba basaba leta ya CNDD-FDD ko yoreka kwitoza utunyoni ku byerekeye ibiziga bimaze iminsi bitogwa, ngo biri mu byerekana ko atamutekano urangwa muri iyo komine ya Bukinanyana ndetse no mu gihugu cyose.
Urakoze nawe Alice Mukeshimana kuri iyo nkuru waduteguriye. Mu buhinga bw'ivyuma basubire batumirira mate duce tugaruka tubandanye n'ayandi twabateguriye.
Turi ubwoko bw'Abarundi bugirana na bakaryanisha muryango bama banyotewe amaraso y'abavukana, dukomoka kuri Nseruka Rukanzi yatsinze rumariza agatsindira no kwikukira ubu naho tukaba duhanganye n'inkona ngo tuziteshe gutoteza kwica no kwangaza abarundi tururwaruka rwa marugaze rufise kumuzirikanye iragi ry'abatwiguze rwamiza kabuye k'intare rwiyemeza kwita ku rutare ngo rushayure igihugu cacu maze neza kuri bose itsimbatare abarundi barangwe ukuri ubuntu n'ubutwari
abarundi bashize hamwe bo kubaka igihugu gushika hamakungu agitangarira ivyo byavuzwe n'umukuru w'inama nkenguza amateka kuri uwo wa gatanu aho yari yitabiriye ibikorwa rusangi byo kubaka ibiro by'intara ya Ruyigi abanyagihugu baganiriye na radio Haguruka bakavuga ko ivyo guteza imbere igihugu cy'u Burundi atari byo biraje ishinga intwaro ya CNDD-FDD ahubwo ngo iraje ishinga gusa no gusahura ubutunzi bwacu mu gihe abarundi bato bato tubitsu wavubi iyo ntwaro rero ngo yari kwiye gusezeregwa inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Aline Munezero
ibikorwa rusangi byo kuri wa gatandatu byabereye mu ntara ya Ruyigi byarandwa hanini no gusukura hirya no hino inyubako y'ibiro by'intara ya Ruyigi Emelancienne Tabu arongoye intara ya Ruyigi akaba yamenyesheje ko uyu mwaka w'2021 uzohera ibikorwa byose bijanye n'iyo nyubako y'igorofa byarangiye ikindi cyakozwe uyu munsi kwabaye ukuvanga isima n'umusenyi cyo guheraheza ibikorwa bimwe bimwe afatiye ku kiringo cy'umwaka urenga gato ibyo bikorwa bitanguye umukuru w'inama nkenguza amateka asanzwe ari mu batanguje isemo giyo nyubakwa yashimye intambwe igezweko Emmanuel Sinzohagera akavuga ko ico ari kimenyeto cerekana ko abarundi bashoboye arongera akamenyesha ko abarundi bashize ingufu hamwe bagakoresha n'ingabirano bahawe bashobora kubaka igihugu cy'u Burundi abarundi n'amakungu bakagitangarira
ntawe yumviye yuko inyuma y'umwaka inyubakwa niyo bihagaze ngaha iyo abantu bafite indoto bakagira n'ishaka nta kintu na kimwe cyo kugira iyo abantu bashyize hamwe ingufu mu butandukane bwabo bakaraba mu nzira imwe bakavuga bati twebwe dushaka gushika hano hantu ntacyo buza badakora ibidasanzwe abarundi turashoboye kandi twese dushyize hamwe ingufu tugashyira hamwe ingabirano Imana igenda iduha umwe wese mu butandukane bwacu igihugu cyacu twocyubaka abantu bakagitangarira
bamwe n'abandi rero bagira icyo bavuga kuri iyo mvugo ya Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguza amateka y'u Burundi abaganiriye na radio Haguruka bashikiriza ko abategetsi b'umugambwe CNDD-FDD batarazwe ishinga no guteza imbere igihugu na rijya ari bo nyine bafata iya mbere mu gusahura ubutunzi bwacu atacamira aha abo banyagihugu bagatanga uturorero tw'amashyirahamwe amwe amwe ya leta ageze hatemba kubera gusahurwa n'abayarongoye amanyanga avugwa kwicukugwa gigurishwa ry'inzahabu ubusuma bwagiye buravugwa mu rudanda rw'igitoro isukari n'ibindi umuti nyawo nk'uko byabandanije bivugwa n'abanyagihugu batashimye kuvugira ku byuma byacu ngo nuko iyo ntwaro yokombogwa kuko byagaragaye kera ko atakimariye abanyagihugu batubitse wavubi mu gihe abategetsi baguma baduza amagorofa bakagura n'imiduga ifite agaciro k'amafaranga aharugwa mu miliyoni amajana n'amajana
urakoze nawe Aline Munezero kuri iyo nkuru binyegeje inyuma y'ingingo zo kwikingira ikiza corona abapolisi bo mu gisagara cha Bujumbura bari kumwe n'umukozi wo muri meri bararembeje abanyagihugu bo muri ico gisagara mu guci hadabu uwo wese atambaye agafukamunwa batamuhaye icemeza ko yatanze amafaranga abanyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura bati iyi leta ntahitibira abanyagihugu n'igihugu ngo umurundi wese agifise urukundo ku gihugu ciwe yarakwiye guhaguruka gafata agafashanya n'abandi gutesha abasahura abanyagihugu n'igihugu itaragenda amazima yongo byinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Eric Kwizera.
Imikwabu iriko irakorwa muri meri ya Bujumbura ngirangwamo ubusuma butagira uko busa kuko bukorwa ku mugaragara. Ubwo busuma bukabukorwa ngipolisi gifatikanije n'umukozi wa meri ya Bujumbura. Amakuru twakuye hirya no hino muri meri ya Bujumbura ngimikwabu ikorwa n'igipolisi kirondera abantu babatambara udupfukamunwa. Imvo ngo nokugira abantu bikingire bimwe biboneka umugira w'indwara ya corona. Utambaye agapfukamunwa ntasigura atanga ngo yemerwe ho kuba iyo barwaye ibimuza kukambara. Gacarungirwa kuriha akabona kubandanya iyaja. Abanyagihugu baduhaye amakuru batubwiye ko hari abanka kuhava bagasigura ko batotanga amahera hanyuma ntibahabwe icemeza ko baciwe hadabu. Bakabona ko ari ubusuma ngo kuko ibitasi byabaciwe iryo hadabu ngo bitwarwa n'igipolisi. Abagize barabaza igituma adahabwa ibitasi inyishu icitangwa n'abo bapolisi aho bagira bati nduguruye twa mugina. Dukorera ku mategeko igitasi kimwe tugitwara muri polisi ikindi kija muri meri ikindi naco muri oberi. Ngo mukeneye ko tubaha icemezo murabisa aba hejuru ndugaye twa mugina. Ibihumbi bitanu by'amafaranga y'amarundi niyo acibwa uyinguruza atambaye agafukamunwa. Ariko bamwe bamaze guhagarikwa twaganiriye batumenyesheje ko n'utanze ibihumbi bibiri bamureka akabandanya ariko atandikiwe igitansi. Abagendagenda mu gisagara ca Bujumbura bati leta CNDD yanse yimonogoje kubona umunyagihugu ariko ariyungunganya umengo na kayabu kabonye imbeba. Bahamagarira abarundi bose iyo bava bakagera bagifise agatima ku gihugu cabo kuva hasi bakirukana ibisuma byatse indaro mu gihugu mu kwiba abanyagihugu igihugu kitaragenda amazima yongo.
Urakoze nawe Eric Kwizera kuri iyo nkuru waduteguriye. Abigisha bo mu ntara ya Muyinga bari dogera bajejwe indero muri iyo ntara ko bariko baranyagwa amahera yabo ku nguvu nkuko bivugwa nabo bigisha nyene ngo ayo mafaranga basabwa na mahera y'intererano kubijanye n'inyubako ngo y'ibiro by'intara. Bagatangazwa no kubona bategekwa kuyatanga ku nguvu ataco barinze kubaza nkuko twabyiganiwe n'umwe muri abo bigisha. Amajwi yiwe akaba yahinduwe ku mvu z'umutekano wiwe.
Ikintu kijyanye n'intererano yo kubaka ibiro by'intara ariyo biro provincial ko umuyobozi w'indero mu ntara co kimwe n'abayobozi b'indero mu makomine hamwe n'abayobozi b'amashuri ko bafata abarimu batwara ayahantu kuko ndavuga mu ntara ya Muyinga kugira ngo batange intererano yo kubaka iyo nyubako ku nguvu. Aho kuva mu kwezi kw'icenda umwarimu w'umudesisi atanga bitatu mura mezi atatu kugeza n'uno munsi. Rero abayobozi b'amashuri baca bagira ingendo yo gufata abarimu ku nguvu mu kubima amadokima arekurirwa n'amategeko yerekeranye n'akazi kabo na cyane cyane na kesiyo de serivisi ku muntu adatanze ayo mahera. Rero tukaba tubona bakora ibintu binyuranye n'amategeko kuko umwarimu atonda ku kazi agakora akazi kiwe neza imirimo yiwe ya misi yose ukuntu byerekeranye n'amategeko byose akiza kubihabwa ata kindi kintu kiyongereyeko. Tukaba dushaka kugira akantu kugira ngo mutangire n'umuyobozi bw'indero ku rwego rw'igihugu bishike mu buyobozi bw'igihugu cyane cyane mu biro by'umukuru w'igihugu bajyumve yuko ibintu abarimu bariko barakorerwa ari guhohoterwa binyuranye n'amategeko. Aho abayobozi b'amashuri bikingira agafata abarimu ku nguvu kubera ko babona ko bohava kugwa mu mabanga. Uwo muyobozi wo mu ntara rero w'indero ariwe Misago Blaise Pascal akaba yatanze itegeko ko amashuri yose ayo mafaranga ategerezwa gutanga imice ijana ku ijana atanga icyenda kimwe kivuyemo. Aho banze kuyatanga umuyobozi we nyine ubwiwe niba ashatiriza kuyatanga kugira ngo yikingire akingire ibyo arimo. Aho bafashe amashuri bakayagira ku mirima yabo, aho bafashe ibintu bikorerwa ku mashuri byose bakabigira ibyabo ku buryo abarimu batakimenya n'ukuntu bikoreshwa.
Abo barimu bakaba kandi bababazwa no kubona muri iyo ntara abayobozi bose ari abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bakibaza nimba abandi banyagihugu nabo badafise uburenganzira bwo gushingwa amabanga. Dusubire twumvirize umwigisha arabitwiganira.
Tuwe mu ntara ya Muyinga uwo nta muyobozi n'umwe atari mu muganga uri ku butegetsi. Rero tukaca tubaza n'ukuntu aba bantu abantu baba barise ukaba bafite ubumenyi bwinshi cyane basinze barimo batwara baba baca usanga bariko barasuzugura basuzuguza abayobozi kubera ko bishimikije umuganga bari konona amatungo y'ishuri bakora ibyo bagomba. Abarimu ntibamenye ibigize umutungo w'ishuri, abarimu ntibamenye amafaranga yatanzwe na leta yanakoreshwa, aya yandi bita fee de fonctionnement. Ugaca usanga ari ibyo bakora byose bavuga ati nta muzotoreza kuko nitwe tuganje.
Abanyakuru. kuri niwe agomba kurwanya mu gihugu cy'ubune murabibona murabyumva nde kuri babaje birababaje birababaje harageze yuko uburundi burangwa n'abashinga ntaye n'abafashe niri mitima bagize umutima runo harageze harageze barongi barongi kaje oya 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 trosetro Tuvibuzimo tujibuni.
Ariko kandi sindi no mubatangara iyo mu bihugu byacu bishitse kwa abantu bafata ibigwanisho. Twarabibonye muri kahise ku Burundi, twarabibonye muri kahise ka karere turimo ko iyo abantu bamaze kwihebura, bakabona atakindi basigaranye ko inzira y'ibigwanisho iri mu nzira za mbere usanga baja
naho bazotwica naho bazotwangaza naho bazobandanya badupfunga cyangwa bakabandanya baturenganya ntituzohagarika guhangana n'intwaro ya CNDD-FDD kugezaho tuzoyikura tukayirandurana n'imizi ako kazi ntituzogahagarika na rimwe
tugo wamwe n'ico gituma dukwiye kunga ubumwe mu kuharanira gateka kacu iki ni kimenyetso cyuko mu butandukane bwacu ako karenganyo tukumva kumwe nico gituma n'abarundi aho bari bose bo kumva kumwe akarenganyo barenganye tarabe ngo ntacyo ngo ndenganijwe ngo n'umutete nkanje ngo ndenganijwe n'umuhutu nkanje ndenganijwe n'umututsi nkanje oya akarenganyo tukumve kumwe kababaza kumwe kandi duhaguruke kumwe kugira tukagwanye twagwanirize hamwe tukagwanirize hamwe.
Ni hano amakuru twari twabateguriye tuyarangirije. Ndashimiye mwebwe mwese mwari muduteza amatwi. Ndashimira abamenyesha makuru batororokanije aya makuru. Sinibagiye no gushimira na Obe Felix Irankunda yari mu buhinga bw'ivyuma. Ahanje nkaba ndabike banuye naho ubutaha.
Bashigihe mu ntambara amahoro yuzuye nahabonera ikigeragezo kirenga ikindi gihinduka mu minsi isigaranye Mana uzandengere
Haguruke, haguruke Abarundi, haguruka ni radio ikangurira Abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi. Haguruka Abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi. Haguruka Abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi. Haguruka Abarundi guharanira impinduka, gukunda